ọ bụrụ na ị bụ nwanyị and ihe iji wee bụrụ nwanyị na-eshi ushi, ma ọ bụ na ị bụ nwoke mana ihe nwunye gị na-eshi ushi, ọ na-enwe ọdọ. Normally e nwere ọdọ ebe ahụ tosiri ị na-ewepụta. Ọdọ ahụ etosighị ịbụ an offensive ọdọ, o tosiri ịbụ normal ọdọ ị ga-eme ị na-epesivi ya, you dey comfortable with it. Mana ọ bụrụ ha nna ọdọ si ebe ahụ na ahụ nwunye gị maọbụ na ahụ gị bụ nwanyị na-apụta, ọ bụrụ na ọ dị offensive, ọ ị na-eme mmanya aka iwepụta ihe dịka pap, enwere ụdị ihe ọ ịghọtago ishie ya, ịfụrụ na ọ na o nwere offensive ọdọ, ngwa gee ntị ihe m ga-agwa gị ugbu a. Mana bifo m kọntinu, ma like ị hepụ m share this message, share this video for me, and ọ bụkwa na ifolo be m, biko tinyere m aka folo m all for free. This is my second page. So ọ bụrụ na ị na-enwe ihe dị otu a, mara na ọ gịnị, no infection, then lee ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ị weta ikpojuo aka gị, gloves ikpojuo ya aka gị, wunye ya n'ikwe, isutu ya obere, weta galik mechasịcha azụ ya, kpojuo ya aka gị, wunye ya n'ikwe. Iwetakwa turmeric, kpojuo ya aka gị, wunye ya n'ikwe. Then iwetakwa ginger, kpojuo ya n'aka gị, wunye ya n'ikwe, isutu ya. That is, isujaa ya esuja, ọ bụrụ na ị ga-esu ya ka ọ dị pọtọpọtọ, isujaa ya esuja, majachaa ya amaja. Then iwunye, iweta eva water rubber, gbanye n'ime, itinyecha ha ncha n'ime ya, ịgbanye mmiri, hapụ ya. Ọ bụrụ na chifo, ị na-agbara ya in the night, half tumbler, ịgbara ya. Mana ka ị na-eme nke a, ya bụrụkwa na ede gịnị, ọ bụghị fọ onye dị ime, and ọ bụghị fọ onye na-achọ mkpụrụ nke afọ. Olesọ itriticha before ibido trying to conceive, you understand? So ọ bụghị fọ onye dị ime, mana onye na-enye nwa ara enweghị ihe o mere. So nke a bụ number one. Then number two, that gloves ahụ, ikpori ya n'aka gị, iwunye ya na bọket, ịgbanye mmiri ọkụ sụrụ asụ, ịhapụ ya ka ụzụ first ụzụ ahụ kupụchaa, ka ọ ghara ịbọ n'ike gị. That is, first ụzụ ọkụ ahụ kuchaa, itinye ike gị na ya, ịya gbasakwa ụkwụ ọfụma ka that steam, ịma ihe a steam bad, something like that, steam ahụ abaa gị n'ime ike ọfụma. Then ijide ego, ị ga-azụrụ fem fresh. A m na-ekwukarị okwu ya, fem fresh, ihe eji asị ike, ụmụ nwaanyị nwee ihe eji asị ike, onwe nafdak, onwe side effect. Dati na-eme ike nwaanyị nwụọ n'ishi ushi ọma. Ịzụrụ ya, gị were gịnị, na-eme gịnị, na-asa ebe ahụ ọfụma. Ịsacha, ịchọkwa ịsa ike gị, ịnọdụ ala. Ọ bụrụ na ị nwere PWC, toilet nke a na-anọdị n'elu, ịnọdụ ya, gbasa ụkwụ gị ọfụma. Ọ bụkwa na ị bụ onye ga-asquat, nwee asquat, ịsquat, agbasa ụkwụ gị ọfụma, tinye aka gị n'inside, ị na-asa ya, ị na-awụ mmiri, na-asa ya until ịsacha ebe ahụ, dị neat, morning and night, otu a ga-eji asa ike. Ọ gwa ya, ịsa ya elu, nke nwoke na nke nwaanyị abụrọ dị same. Ịgbanye mmiri, tinye aka, you understand, na-asa ya, chacha ya, saa ya, dị neat, zụta fem fresh, wee na-asa ike gị mmiri. Then gị weta, akụzibugo m that thing before, mycotin cream. Weta mycotin cream, zụta ya, nke na-adị na big packet, ọ na-enwekwa nsatọ, o nwechara nafdak, ọ bụ my product. But ihe a bụ ihe na-ehep nwaanyị, iwere ya na-eme gịnị, ị na-ete ya morning and night, ịsachazịa n'ike gị ọfụma, iwere ya na-ete morning and night steady, ịghọtago, na-aṅụkwa nke ahụ ị mere eme every night. Ịṅụgide, ọ bụrụ na dị mmiri gbadaa, ịtọpụkwa ya mmiri, shake ya, edobe, ịṅụchazie, inwe ike wufuo, na-eche ka ahụ gị mime ihe a nna gwa gị for continuous 2 weeks. Ọ bụrụ na data ọda akwụsịghị, ịma na ọ bụghị mmụọ gwara gị ihe a. So biko, bikos ndị mmadụ na-ajụ m ihe a, ibi mmadụ ajụgo m ya na klas, nkọwacha ya na WhatsApp klas, ya mere m ji wee na-eme gịnị, wee na-akụzikwa ya ebe a now. Pliz, ọ dịghị mma ịbịa ike gaa na-eshi ushi, nwoke a na-akọmplen up and down. Oya mecha all this ụmụ agbọghọ na akpọ ndị saitik a ịma ga a na-eji abịa ha jide ndị di anyị ha jide ndị di though is not an excuse anyway but at least digodo ọcha ebe ahụ you understand digodo ọcha ọbụkwa na infection ifiliri na ịchọghị ịṅụ ọhịa m kwuru then go to the hospital let doctor give you the right prescription you want so that ị ga-eme onwe gị ka onwe gị dị mma maka na ọkwa anya rie before gịnị before ọnụ na-eri ana m ekwu ya stedi nọ ichi imekọ wit nwoke na nwaanyị bụ imi rie before gịnị before that side a na-eri bikos ahụ nwoke kwụ ọtọ sef nwere ike kwụrụ ọtọ ushi aha ga-eme ya ahụ ya daa flap immediately adada complete biko otu akọ ha m n'ọnụ inweta m dis video tụsara m ya you don't know a soul you are going to help with this video biko share this video out for me share it out for me please and the ibugwa na ifolobe m follow m all the very very important ngwan have a nice day guys bye.